Njoba sasonke ukuthi namhlanje ilanga lokuzala kwaye umongameli wokuqala waseNingizimu Afrika. Nathi sithe sithathele ithuba la e-611 sizohlanganyela nomphakathi wala kanye nabantu nje bakhona la ukuthi sakhe le ndlu le athi sisenyakeni nje isesimeni esingekho sihle. Masuka la siye lapha eMont Hall lapho umeya azobenikezwa khona abantu abadala banikeze ingubo. Bese kuba nokudlinyana nje itiye elizobe likhona lihlelele bona abantu abadala kusuka nje masuka la sizobe sesiya khona lapha eMont Hall. Ukubaleka kosuku kube yizinto nje sihlale sizenze emphakathini nakubantu ukuthi sikwazi ukunceda singagcini nje namhlanje kuphela kube into nje ehlale iqhubeka njalo ukusiza abantu ngoba uMandela yona izinto ayayiqhambisa ayizisho ukuthi zenzekale kubantu bala eSouth Africa.
Ngiyimpiyo akaba manager wasasa eDanda local office abuya be member futhi ye team ya OSS ngisifike lapha on invitation ka OSS ukuthi sizosiza lo mndeni lo ukuthi ubuyele yisithunzi sawo ukuthi sikwazi ukuthi sibuildizele lo muzi lo obungaseke isimeni sokuthi abantu bahlale kona sizokwazi ukuthi siphinde siwakhe kabusha sibamsene nabanyoza kwethu baseminyangweni ehlukene kanye nomasipala futhi ukuthi umndeni ubuyele isithunzi sabo nesidima sakhona.
Igama uMzwandile kaNtanzi ngokusebenza endumeni municipality ngu acting executive manager for technical services. Usuku lwanamhlanje lubaluleke kakhulu ukuthi umuntu azo contribute ngo 67 minutes wakhe okukuthi ke njenganamhlanje siwumasipala wasendumeni nokubambisana nomphakathi na wonke ama members ama stakeholders omphakathi sizo contribute emzini wakwaMakhathini okuwona muzo bukade ubohlonzwe njengomuzi odinga usizo oluphuthumayo ngokwesimo obuhlala kusona.
Ngofisane siya e-community development work eqasho ukhoxa kodwa ngisekhondayo masipala sendumeni ngideploye la eward 4. Lo mndeni sizosiza umndeni wakwaMakhathini owaprofayelwa ngo-2014 ama-senior managers nge-public service week 2014. Ubunesidingo esikhulu sendlu because indlu yabo ibi-2 room omdala obusu-crack and then kuthe sekuzoba ama-easter and then yavele yadibika automatically. Kwasiphoqa ukuthi nokhansela we-ward siphume sokwenza ama-donations sizokwazi ukuthi sibalekelele ukuthi indlu yabo ibuye iphakame futhi again babuye bazohlala.
Igama nguChristopher Mtshana. Lapha sizolungisa indlu yabantwana abahluphekile.
Igama lami nguvela Pickback. Acting Municipal Manager wasendumeni municipality. Sizobungaza usuku lokuzala kwabaMandela. Thina njengomasipala sendumeni sibe nama-project amathathu. Amabili ngikwazile ukuthi ngiye kona. Eyokuqala la besakha khona indlu yakhiwa umnyango wakaWorks esibongeni. Ngibese ngiya-ke la kade nginikezwa khona abantu abadala engibabiza ngokuthi nje cishe bafise babe ontanga kodwa noma bethe bona ukuthi akhulu ukuba badadlana kodwa ngiye ngafika nami wenzela ukuthi banikezwe lokho ebesifisa ukuthi njengomasipala sibanikeze sibakhumbuze nabo ukuthi bangabantu bayahloniphekile nokubagqugquzela ukuthi bakhulise iy'ngane abazukulu ney'ngane zabo ngendlela ubaMandela ayifisa ngayo ukuthi iy'ngane zaleli zwe khule ziyiyona ngoba sonke siyakhumbula ukuthi kwakuyinto eyikhonze kabi indaba yey'ngane. Ngala magama ngiyafisa nje ukubongela bonke abantu base-endumeni ngokuba nomeya ofana nalo okwazile ukuthi ethe busy kunezinto ey'khona ezenzeka njengoJulayi u-2019 Julayi kodwa sithola leli thuba lokuthi abasebenzi abagqugquzele siphume sonke senze wonke singasesikwenze ukukhumbula into eyenziwa umhlonishwa wethu nobaba wethu esasemkhonze kakhulu obaba Nelson Mandela. Siyabonga.
Good day, colleagues. My name is Banzi Selinga. I'm the administrator of Endumeni local municipality. I think at a level of individual, it's an important day for all of us to give what we can and give to those who do not have or who cannot afford. And I think it's a day for all of us to reflect without expecting anything back. As part of emulating Umadiba, who spent 27 years of his life for all of us to have the constitutional democracy that we're enjoying today. And I think as colleagues in Endumeni municipality, a time of about 50 to 67 minutes of your time, it will mean more in terms of making sure that we embark on the programs that will benefit the communities without looking for any benefit. But take it as a day for us to once for a while get out of our offices, go to the communities and just give what we can and then get the sense of fulfillment that we have done this in honor of such a great statesman.
Ngubonko Sizulu, imanager ka Disaster Endumeni. Ngiyabajabulela abantu abasi 611 ukuthi nabo ba benefit ngalolu suku. Sike sahamba emva kokuthi sithola ama complaints amaningi lo yamusa ukuthi sizobawela. Sike sesidibana ke nabaphathi baka masipala sakhuluma ukuthi singabasiza ngani laba bantu kuze basizakale nabo.
Igama uMelusi wakaXaba lona ukhansela la eWard 4 Endumeni municipality. Sila ikhala kwamakhathini namhlanje njengoba nazika ukuthi usuku olukhulu leMandela Day. Sithe nathi ke njengo ward councilor kuleli ward mhlawumbe enye yama programs esithe asibe nayo namhlanje yokunakekelwa kwabantu njengesifiso sikamongameli owandlula umongameli uMandela. Sathi sibona ukuthi cha ake sinakekele namhlanje lo mndeni wakamakhathini esidentifye ukuthi indlu ibisingawa nominini. Umuntu responda kahle kakhulukazi kwi-manifesto yeqembu lika-African National Congress okuyi-ANC okuyiyona esithumile ukuthi masidilive izinto ezizidingonqangi zabantu ezifana nokudiliva kwezindlu ukuthi abantu bangalali phandle ukuthuthwa kwendle okuyizinto obonayo ukuthi kuleli khaya ne-toilet nendawo yokuzikhulula indawo engasekho sesimeni esihle edinga nayo ukuthi ilungiswe ekanye nokuthi umphakathi wethu so uthole onke ama basic services nangophansi bohlelo likamongameli uSiri Ramaphosa luthi likathuma mina ukuthi ke asithumeke emphakathini lapho khona esithola khona ukuthi kunengxaki sibe abasombululi beyinkinga esisuke siqhamuka kuleyo mphakathi nakuleyo mndeni esihlalisene nayo. Ingxenye enkulu yokuthi silekeleleke yenzeke ngesandla saka disaster management wethu emkhandleni waseNdumeni. So yikho ke namhlanje sinethemba lokuthi lendlu mhlawumbe izinsukwini ezingengaka ezilandelayo izobe siyakhiwe yaphela isiredi ukuthi umndeni wala ekhaya ubuyele phakathi endlini.
Kunela Endumeni municipality ucouncillor Duduzo Mdluli asikubele sikhomkele umsakazweni because ngikubonile last week namhlanje ngiyakubona ngizokubona kusasa ngizokubona umgqibelo sakubona ngesothi hey hayi siyabonana nje niyaphila njani
asibonge selbeyonce sibingelele kubalaleli emakhaya sinamukele endaweni yakithi eDandi umkhandlu waseNdumeni lesifunda sasemzinyathi district.
Mina sekufanele ukuthi sekuyisekhaya la kodwa kusenani ngizokuthatha lokho futhi ngizoku accept. Aningitshele ni ready kangakanani senilungiselele kakhulu. I mean yonke into iqalile namhlanje compared to unyakeni owedlule and then wonke ngisho nanomoya edolobheni uyabona nabe nabantwana baphuma esikoleni bagcolela ngaphandle. Hey hey.
No asisho ukuthi sesime ngomumo. Zonke inhlelo ziyaluka. Sikhomba khona ukuthi ke nakanjani uyobe phuthelwe ukuthi abe khona ngomgqibelo uyobe silele emuva uyobe phuthelwe okukhulu ngakho ke siyaphinda futhi siyamemeza kuzwelonkana la kufinyelela khona igagasi lomoya ukhozi ukuthi abeze abantu bezobungaza nathi umjaho oseqophelweni eliphezulu.
Thina ke siyaqala ukuthi size la embukisweni okhona la njengamanje khona la kwi-courtyard yala endumeni. Ngabe yokuqala ngabe mhlawumbe ithina besingazi thina bebesingamenya sonke lesi sikhathi?
Cha, asisho ukuthi lo mbukiso esinawo namhlanje umbukiso wasomabhizinisi ikakhulukazi abancane. Kanjalo nosomabhizinisi laba abangabaxhasi bomdlalo esinawo singabala la oSunlam, uMathole Funeral Services, oComex, nabanye osomabhizinisi abaningi ngale ndlela eyisimanga. Ingakho ke sithi ke besiqala kulo nyaka esicabanga ukuthi ke eminyakeni eminingi ezayo silokhu siqhubeka lo mbukiso we-exhibition esizawugqugquzela futhi kakhulukazi nosomabhizinisi laba abancane abenza imisebenzi yezandla ukuthi beze nabo kuzokhanyisa ngemisebenzi yabo emihle kulo mbukiso.
Manibone mhlawumbe kephi la ningenza khona kangcono mase sibuka mhlawumbe kule minyaka eminye eyezayo la esingakwazi ukuthi sithuthukise khona bona la osomabhizinisi. Yebo, i-platform sesibanikile kupho okunye mhlawumbe singanezelela sibaphinde sibasize ngakho.
Engicabanga ukuthi kumele sikushe njengomkhandlu wasendumeni ukuthi kwakade kunohlelo lokuthuthukisa inkundla yethu la esigijimisela khona. Uphase 1 wakhona samenza. Kuseleke amafezi amabili isigaba sokuqala sasenza esesibili esesithathu. Esigabeni sonke zontathu igaba seyiphelele sinendawo la ezoba i-permanent stalls. La khona osomabhizinisi abancane okuyothi noma ngewona umdlalo lo uyindumezulu kepha makunemidlalo nje eminye ejwayelekile bekwazi ukuyohlala lapha kuma-stalls awo, bekwazi ukudayisa imikhiqizo yabo kanjani nemisebenzi yabo eminingi izandle kakhulukazi ukuze bekwazi. Ngakho ke sibhekelele ukuthi ngonyaka ozayo lo mbukiso wakhona namhlanje siwandise ukhule ukwazi ukufinyelela nakulaba abangakwazanga ukuthi bathole ithuba kulocinyo nyaka.
Sisivala namhlanje siyazi ukuthi Nelson Mandela Day, nina nenzeni njengomkhandlu because u-67 minutes win?
Angiqale nje ngokuthi kuyiqiniso ukuthi namhlanje sibungaza usuku lwengqalabutho yomzabalazi wesizwe sakithi owalwela-ke impilo engcono nokuthi kukhululeke bonke abantu baseNingizimu Afrika kanjani ne-Afrika yonkana. Ubaba umnumzane uHlohlahla Nelson Mandela umungameli wokuqala wentando yeningi kwiNingizimu Afrika. Siqaleke lolu suku ngokuba siyihambele indawo ezahlukene. Siqale nje ekuseni sabona izinye zezikole, sasuka lapho saya ukuyobungaza usuku nobaba uMseleku kuyinqalabutho yondawo yakithi ubaba uVincent Mseleku ebekade kuhlelwe iphathi yokuthi ujatshuliswe naye. Ngicabanga ukuthi uneminyaka ethi ayeke uyena u-100 manje ngendlela asekhule ngayo. Siphinde futhi sahlangana laphaya ehholo le dolobha eMotola nezaguga zakithi ogogo nomkhulu lakhona sibe nabo nesidlo sasemini. Saphinde futhi sanikelela ngey'ngubo oblankethi bekade benikelelwe inkampani yendawo uDragon and Clue Civics. Saphinde futhi saya laphaya endaweni yasesibongile ku-Ward 4 kuphansi kababa ukhansela uXaba uMelusi. Nakhona sifike salungisa siqala khona uhlelo lokulungisa indlu yase 611 kumndeni wamaMakhathini. La sizoqala khona phansi silungise ibe indlu eseqophelweni eliphezulu. Sifisa ukuthi sibonge kubaba uKhansela uXaba, uKhansela uKhumalo kanjalo nawo wonke amakhansela abekade ingxenye yalokhu akuhambela. Sisazoqhubekana sizoyivala ngecomedy namhlanje ntambama laphaya ehholo ukuthi love for 67 minutes.
Yes.
And le comedy ke sifuna ukuthi bonke abantu bebe khona zonke iy'nhlanga ngoba ingxenye efuna ukublenda nama-activities esinawo preparing for umjahlo esobe sinawo ngomgqibelo.
Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho, sithemba ukuthi ingqephi silungile sibone sikubone futhi kusasa noma mhlawumbe namhlanje ntambama khona laphana kwi-comedy. Siyabonga.
Cabanga ukuthi sisazophinde sibonane gqugquzele abantu ukuthi abaphume ngey'nkalo zabo ukuzoba ingxenye yokuthi senze izinto ezinhle ney'guquko emphakathini.
Injalo le ndaba simela kwele studio.